badan aku gubtay.
Tawan aan horteeda lagu muujin dhaawacay. Tawan ay ka badbaadeen. Waxa la xiray madaxa. Haray oo roora xafada ugu yimaaday.